Nsaba banabipi omutima omulungi tusigalawo tuleke abakungu bayingire we bati. Kwaya nsaba abalala tusigale ku muguwa tuleke abakwaya n'abakungu. Honorable ministers, OHT Wakatikiro, Mujemu Herawano.